Akụrụngwa ọrụ ugbo ọnụngo ya nọ na nde naira 59 abụrụkwa nke ekesara ndị na-akọ ugbo ruru 200 n'ọnụọgụ na Anambra steeti maka akọmerimiri osikapa afọ 2022 pụtara afọ 2023 n'oge dịka oge ọkọchị. Ihe ndị a gụnyere akụrụngwa wọta pọmp nakwazi nke a kpọrọ selective and non-selective herbicide maka ịkọ osikapa nakwazi mkpụrụ osikapa nakwazi akụrụngwa fatịlaịza. Ndị kesara ya bụ ndị federal gọọmenti IFAD VCPD ekesara ya ndị na-akọ ugbo na atụmatụ a kpọrọ flood intervention strategy. Onye nta akanyị bụ Chibu Uzobidike wetara anyị akụkọ ya.
Mmemme ahụ iji hụ na akwalitere ọnọdụ iri mperi nke ịkọpụta ihe oriri na Anambra steeti bụrụ nke eji eme ọnụ ka kọmishọna nnọchite anya nke ọrụ ugbo bụ Dọkịta Foster Ihejiofo kọwara na nke a ga-enye nnukwu aka nyekwazi olileanya nyegara ndị na-akọpụta ihe oriri dị iche iche na Anambra steeti. Dọkịta Ihejiofo kọwapụtakwara na gọọmenti itinye anya n'ọrụ ugbo ga-enye aka ọnọdụ akụnụba nke steeti Anambra n'ihe gbasara ịkọpụta ihe oriri na osikapa na ibubatakwa ya n'ime ahịa n'ebe ọ dị ukwuu ga-abụzi akwa akwụrụ. Kọmishọna nke Economic Planning and Budget bụ Nwada Chiamaka Nnake kọwapụtara na ha na-ele anya nkwalite nke ọrụ ugbo bụ ụzọ kacha mkpa a ga-esi enyere ndị ọrụ ugbo aka, kwekwazi nkwa iwepụta ego gọọmenti tinyere iji kwado ndị ọrụ ugbo dịka ọrụ ugbo siri bụrụ otu nnukwu ihe Gọvanọ Soludo kwudosiri ike na ya. Ọtụtụ ndị natara ihe onyinye a gụnyere Chief Clement Onwachu na Oriakụ Bridget Oji kọwara ngwaọrụ a enyere ha ka nnukwu ihe ga-akwalite mmụọ ha nke ukwuu, kwekwa nkwa iji ngwaọrụ ahụ lụpụta ihe a ga-ahụ anya na Anambra steeti.